re mo sining re lekile o thusa mara ha hone ntho re ka idea le rena o fitla kwa humana le re there is flames
batho ba ba kgone o tswa ka mafastere ba tswile